aiki ana wahanni dai nai ka sagari hai ka ka wada yana yana wada yana sigi ko wada 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 yana wada yana.